the ban yam no no co chinchim, no one who no see care, amma, mamma, no, 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 heba, and yaman no queba. Oh, no, make I want, and I want the bagita name with the young man kind of what to so manu. Na it's in the television. Gain and nanny kita, only cake, yeah, old botching business on your nanny. Oh, Mazi Valentine, King and Olia, or her name, but money dim canna bomb. Mona, that you are rama, ofu, nanny. I didn't have a boy. Only phone calls up. Where I see an occasion, yeah. Sandra, which is a somber. Oh, honey with reggae. It's a man. Because I know calling Makayabo, personal hajambo, idiot, chan, can you see you make? I could see my can do you bona but chips. Yabo, can you indig a name? You could see the name. Paul is you bona boy, daily routine. What I go? You can name you what you need. Oh, to train here, I could send a cargo like a normal call, dim maggie. Makana amwe ndemba na behasi na na idi ocha awu o no ne ne odikwa mma ka idi ocha
ade wonda ama ha ka isa do ocha nti obu na ha de ha na futa na ha do ocha
ihe di mma awu ana ha ku ugo ana 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 mma de ego tupu idi ocha onguma di jaka gi we
ose ya bu no ofa akwa ki na eyi
bam bam dim
o we ki yesi na me ya bu ofa akwa ifukwa na onye fukwa ge one egbuke
oche oso nya mba onya
so na do ocha makana ma funde ya bu ha yira akwa ta ye ye tie nwan ne ti ne runyi woko ye afukwa ye ye ofufu akwata ye ye tie won ne ta de runyi
o ta bekwa e mu he di che na
maka no we eto se aswe o nde ba abani asu tapi ozbozbo basa ya tupo abani
we ngeja batin ya kai ya kwa
yo we botin yo o nya ha o ne ti we ka na akwa o mu ye a di e makwa na be meta yi che na akwa akwa kure ta di ka akwa ego
gidi bam
yota so onye obuna kwesiri ma na obuho ego keje anahasi
anahakugo
anahasi ke ka mmesikwa ni me ihe ihe na esiri mi ike ma do ho deti na ma obuna ma de iru ike ka mmesi me ichori iru unyi maka na onaha galon iti de wonwe go cha onaha galon iti isa ho onaha galon
ihe ja sa he
mmiri di chukwu ji mmiri we gozi anyi
ma ka ihe kurukita na enwe no ogbe m gara abale ole gara aga nwa madia ana go meba ha gburu bocha abo nwa madia abata oya nwoke na gwa msim ne nwa madia aga freketa na mmiri no na to mmiri egwu msa msa go ge mezi ne enwe ya ya sim na ona wonu ki no gburu bocha ato mo sabere aru nga msim ban ya sim na ihe na gwa me hia wo na mkpo john de no nogbe ma mure nyinyo nta ko mtinye ha sibi kuno ke ge hunu nwuri ku maka ha kocha ya bu kocha onye kuku oku osu na enwu onye ha mara manu no ogba ya ba mara go gi dike na ha dia san ka ha ba go maka ya bu oku osu gi be we buruzie ke ri ga na eme kwachi nine nke mbo ka ga we ga ha na ebutoria otusu ndi ewo ipo onu ututu isi na be gi ponu tusu kita na ibata iga ha kwa aka oh, Eba hino nuzo. Kari kama nisi giba, ta yungu kipu isu nibagi po kita na. Ina mada naka, ina matusi haka, ina matusi haka, ina hiri puta kwa iwili hii
akadi. Uyaka, wezi.
Tiye nono.
Mba nkaha, nkaha na adiri adiri.
Hey!
Nkaha, ane, nkaha, uwe iheja.
Oje bulo nwe.
Mwakwa na hiri na, mande guru hawa kwa nyabu mahadu.
Otusa mahadu. Uro
ye ya abo ye puta, wada pata ibe madi niri nino. Chefu wano kwe na.
Madi ise, madi ise.
No, make you hear the teacher. I've got a bunner, a ban, a good jagger.
Oh, my God, my God,
a bunner, a town, or some night, I don't know from my own.
What the wrong when? Man, I can get a man here, your time, eh? Or the home. I was your good honor, February, may it in a debut wound, dear man.
No, I feel my eye and I bomb
again, man.
Kana bambo.
Yeye ni kwenye nyao.
Wakacha nkipo hapo wanata. Tupu inara miho abona.
Aina bambo na hapo. Okay, kajumzi ya ni ipura hapo bata. Na begi kita bataru ifo na ana ata ihe na ata ta na frame mure mure ga not no ni me ahekere ndi bai na boya imanya aka odiro ma ki batara werencha we je ni na akwa aka di iche o ni ji ncha na mmini we kwa aka
na aka ga ha ebitucha na ebe okwesi
gwo gwo nu nu
mande na eju no ifo bo yesu no gwenete cha ma da patakwa wanya ka ni horiri die
nka hu nko jo
ka kan jo
maka na ulogwa hejere e otutu ihe otutu
o bara isi e ni
o bara e ba o mo sim gara ga ga ke ni ndi mmadu we ga ba ho bi shi ke se ha na ha ha ka ro ma di shi ke afro mo otutu ihe mere e nwuru isi na esi gasi nu no ogwo ogwo an enye ndi mmadu Mhm. Nyenda niile wi hi kwesi oga wi puta ki na wati wure ncha.
Mhm. Ko aka.
Ncha hi jiwe kwa ka gi, enwere ihe ji we ron ya bu ncha. Gi gbu nje. Nje ndi ahu ibo na bacteria.
Ibite chara aka.
Ibite chara gbu ole yozugbo. Enwere ndi ozo na enwere nka na akpo na mmiri. Akwa ni nwero ncha. Iko cha aka iwure nka ahu. And I wear sanitizer.
Okay, sanitizer.
I wouldn't want to go now. I would have sanitizer.
Oh, with that charo ya.
I would
have buy. I
need to buy him.
Buy him. Buy. I cannot buy him where I ask no.
I'm not
buying. I'm not buying. Buy. Buy. Oh, you open it for no. I want to go. I want to try him. Buy. You open it for no. You correct. Buy for about 3 years. Buy him. Enjoy your single class. You bring car. You bring car. I cannot buy go.
Come back. I want to meet you.
Come back there with you. Oya ne. You hear the land? I got on. Come open it for gas. I'm a man.
Iwekwa ya bi hia wee kwa aka gi ikwa aka iwere ewe gina eme ya ina ha egbu muru nje maka na ihe ka njo no wa wo ndi ba nyi se ngiri ba gi ni maru ka nko ojo ma na ngini o na ba ha gi na ho maka de tuma ma oga hi bia ri ya bu nni we aka hi ji were ti na fo gi wan na ba ni ma fo go na no go na ojo na ro echile ana otu ndi o ana ga me ba ma ni hi ma ri no nu mmiri ngo na ngo je ka mmiri na ngo de ina ngwa mmiri di ocha ana wo ebe o na biko nyemmiri ni be ka nwa iwuri ewunye awom
ni ma he boss
ana
ngwa na jimmiri kwa ge na efereju we kunye
dem cup ya bu ikuju we nwa ya bu mmiri kediko si we dem ma I gara ngwa mmiri ka hunde ge mma inguze mmiri umuru hi bambam dindim nu umuru hi na ni mmiri ahi iwuri ewunye awim ha
O na mmiri a na ekezi na eto esi eke na emezi anyi ima mbochi kesi wezu anyi bu ichi ngu mmiri isie ya na oku bako ya ngo ya
ibanye ni menye ndio gichiri ngu ina ngu
ni ibale ngu ano ya ka mma
ti echinu
yatago mana mmiri a na enwezi ima nda na ekechiri anyi ekechiri onye obunazi ebia igoro itapuru ingo ejezi na azu ni feba na eme ya bu mmiri mana obu na nde nne kacha nde nne obu na oyekwa anyo me odi mma maka na oyeme oya agbara umugoso eno esie mmiri oku happy odo tanata ikuo ya kunye taya niye kuchere omuge baya mmiri agbara engo ifu na njeni ne di na mmiri aha no wozi nke di nime yota maka na ka isi we tifo kande
otusu ndi nemba acho mi mpoku ge tata ya aburu se ayama na kwa tata maka difo di ma na di mma ehe ye wure wure maka na inye njiwe na ekwoku ya otusu ndi anwe be mjere fu nwa ine ga akwa nni eje si nni ma ya bu ogu ogu na onwe ya nwere umu ehe ana oyibo na chlorophyll no ya no no lo yibo ya bu umu ihe no ya na aro ikote ya bu ogu uchija we sie nni ina sakwa ya ofuma otutu ndi o ha san ya nwere ka ha na esi we san otutu ndi enwe ha na eji nwe ihe nda na jigiji we na san ya ana mebe mmadu tupu ga san akwọ nni gi chiechi tinye ni ite idigo ya wi orugo ga wu itupu ga wunya akwọ nni ni mi dozi wunya hala esi se hala wunya otutu ndi o ha sa akwọ nni ewe ya dowa na ya bu efere mogini ana ne me ihe ndi ozo after yoga unkeji iri ma owishi ikeji iri ma bi iri na
bo ya
wunye se ya
na we ka bo na ijiji
ni mi ni ijiji ndi si ni me bana aga mpochi buta cha iri ijiji wa join here ka go se ki nke we zi oku
maka mo di ma afia
enyi buta ona no
ge eji o ma e ba mo
afia mpi bo ya o de maka ba da amasa ni ri hi na eri
ibu kwa ya bi heri maka na ijiji na eri ihe rurari ye mebichara emebi
o ya kiji
mo ya ebe me rochara ahu
o ya kiji ebe jiji na na ebe jiji na na bo ihe ebe ihe ojo no na ebe ihe rere rere
mo be
ebe ihe ba na jikpochi nwa cheke no na o bu enye de na o ba mutakwa moti ni ri na eri we eri nyina afọ o ya ke na ebukochi na ogbe na
ebu mana ke maka nda na bo achi si ni ebe ya bo akwukwo ni ni ma ha
Ibe na akwa ibe ni ma ahia
odo mma
odo mma mana yoko ni awon enwe ho meba otun di anwa won na lebe enwa anya ina
ga ina emeku ga
ana emeku ya ama ma mesi ni ana mesi
ni iwu dakwa gi
ana mesi ni na be
e choice ni goro ya ba akwukwo ni na
ana meja
ka
merisi
merisi ya e chekwa na ha ka ebe ikuku ihe ozo
ama m ni eso mba mse wo otun di ka anya ba mam di di mama m ihe di mma e ye ihe maka ihe di mma na anya wo fu ihe ama na anwa won di na no be enwa anya oboro ga ya no mana I ma kesi si
mana go tami genwa no be enwa bi ko o advert ki na ka ma kan je na cho di ka ha bi
na bo oku abu zo oku am abo ro ke bo sere ka yono ya
maka na ihe ayi na ekwiku kari ya na nda no ko
Yeah, we don't
have a funny teenage.
Or something, I will hear Jenny Maya, a Guria Balconi, every year, a demo, or the Quam Mamma, or something, Mary Maya. Nanya had advice, ya, but now, at the near Halu. Then it happened in my book on the Nanya Nyaka. And then I want to read it in the morning near Guria.
What can I open a egore? Sikena, Waje, Kiguruka, not the gossip, so Siberu Gayan Asha. Bahan, a bequ. Aka ha onya he na ebe ja foto e
Aka oji we na emetu su mu ife ka mbe
go mego ya na ebe na ebe ya bi he mada bia se
biko
eh biko nya mu iji mu ugwa eh im kan ka o maya ka ebe egwe mafte we
ari mego na nwe ya na nwe ya wuru ko ezigbo ihe
mefa o tinye kwa na ebe ihe ni na ihe
gwaji me
oya oya ha na ruzie o choice iju ha ha ya si na ha na sane na ha na ru mana Mara ma na ina su gwebere be na afia ni ye ni na okwesi ye gi ni ma
Sapjanin
izapo ya
Sapjanin
sapo cha izapo ti ye ni so ihe obu na ahia ni la hi na si bu na oke obu na akwon ni di gi no di ni mo so do we yo na enye na ho